Ohamadike Ndigbo niile. Victor Umeh Manwe. Senator Victor Umeh na anyị kenele odogwu onye ọ ga-adịle mma. Ohamadike Ndigbo odogwu. Ohamadike Ndigbo odogwu onye na-agụ gbalụ mbọ nwụrụ agụ wee tụọ n'ana. Wanaba na wee na-enwe aṅụlị. Ohamadike. Ohamadike Ndigbo niile n'anyị kenele si gị na alụ ọlụ. Maka na onye na-eme mma n'anya na mma na-aga o. Ohamadike na-eme mma o. Ohamadike Ndigbo niile. Ohamadike Ndigbo niile. Victor Umeh Manwe. Senator Victor Umeh na anyị kenele odogwu onye ọ ga-adịle mma. Ohamadike Ndigbo odogwu. Ohamadike Ndigbo odogwu onye na-agụ gbalụ mbọ nwụrụ agụ wee tụọ n'ana. Wanaba na wee na-enwe aṅụlị. Ohamadike. Ohamadike Ndigbo niile n'anyị kenele.